Ladies and gentlemen, welcome to Habit Kamako compilation, courtesy of Pitso Ramagula PYLTD. Men na le bitso la ka ke Pitso Ramagula. Msebetsi wa ka go khutlisetsa batho bothong ka mmino wa Qamako. Ke na he etswa setaleng Qamata, e kholeletse molemo. Ke wile.
I'm going to go to the house.